na fiq yaangi dox dir am ndax jamono jangal isha la qol si inamono buñu deme Touba nrogwa Touba te bu ñe ci remi melni koba Why is it in Touba? Mune yezuko